Ndatanze mwaramutse canke mwiriwe cuti bakundwa b'umwami dusangiye urugendo n'isezerano byo kujya mu ijuru amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe. Iyo mvuze ngo amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe, ndakomeza nkavuga ngo ya mahoro ava ku kwihana no kureka icyaha, ya mahoro ava ku kwizera Kristo Yesu no kumwinika mu mitima yacu nk'umwami n'umucunguzi. Ayo mahoro niyo mbifurije ngo abe mu bugingo bwanyu kandi aramire kandi azigame imitima yanyu. Ijwi muriko murumva ni rya mwene so mugakiza iradi ndiho kubgayo. Ikiganiro muriko murumva nacho ni ikiganiro kivuga butumwa ijambo ry'umunsi. Mbahaye kaze rero irigera kandi ngo tubane muri no misi yiherezo dusheshikare kwibukanya icyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwe wese aryirabe mwo hama icyo mwemwe w'Imana vugana nawe aciye mu ijambo ry'Imana abari kwarumviriza uwo muntu atera intambuko agikore. Ino audio ni audio ya mbere yivuga butumwa itunganijwe nyezina mu kiganiro ijambo ry'umunsi. Haciye indwi zigera kuri zitatu dutanga uyu mwaka mushasha wa 2022, ariko naho twakerewe nkuko nagenda bisezerana imisi yose yahaciye tuzoyiriha ubutumwa bwiza buzotangwa kabiri kabiri kugezaho imisi yose yahaciye tuyirishe hama dukomeze ku rutonde rwa rimwe rimwe ku munsi. Yesu Kristo abampere umugisha. Benshi bashishikaye batwandikira mukozi w'Imana ko ataje mu Imana twumva bimeze gute muhumure cyane gose, novuga ngo twari ko tubitegura byari bikiri ko biratekwa none rero byahiye turatanguye kubyarura. Uno munsi hari icyo uhora Imana agomba kuyaga ko nawe, kandi ndakwinginge ngo wugurure umutima wawe hama wumve icyo uhora Imana avugana nawe. Amajambo y'Imana twama tuyumva ariko ntazo kwigira tubyirira ikimaze nitutayaha ikibanza mu mitima yacu. Kandi nushobora guha ikibanza ijambo ry'Imana mu mutima wawe utabanje kuriha umwanya ngo ujyumvirize. Kandi nushobora guha umwanya ijambo ry'Imana ngo ujyumvirize utarihaye agaciro. Kandi nushobora guha agaciro ijambo ry'Imana utabanje gutahura ngo mbega ikimaze cy'ijambo ry'Imana niki. Mwene data ndagomba ndakubwire ngo ushishikare kwibuka neza ngo naho ubona wambaye umubiri umenye neza ko uwo mubiri atari wewe, ariko wewe ni ya mwemu uhoraho Imana yahumekera muri cya kibiribiri yararangije kubumba mwevu. Urarya ukanywa indya ziryoshe n'ibinyobwa biryoshe ukibyibuhira mu mubiri ukagira amagara meza, ariko ndiko ndakubwira ngo niwamara gupfa icyo kibiribiri naho kizoba kibyibushe gute kizohinduka inyo mu nyuma gihinduka ivuga isubiriyo cyazananye. Mugabe mwemu yawe nimba utayigaburira imwemu yawe, nimba utita ku magara meza yayo ngo uyigaburire kandi ngo uyiteho uyitwararike bizokugora cyane. Uzosanga umubiri warakubujije byinshi by'imwemu, kandi kubura byinshi by'imwemu bizotumurangiza nabi urugendo rwawe. Ingaburo y'imwemu, ibyo kurya by'imwemu n'amajambo y'Imana. Ibyo kurya by'imwemu ni gusenga Imana. Ibyo kurya by'imwemu ni gukora ibyo uhoraho Imana agomba. Ibi nibyo bituma imwemu zacu zikomera, zigashikama, zikagira amagara meza. Iyo ufata umwanya ukwiriye kumva ijambo ry'Imana hama ugatera intambuko ukarikora, iyo ufata umwanya ukwiriye wo gusenga Imana no kwisonzesha ukabishiramwo ukitwararika iby'imwemu by'umubiri ukabyirengagiza, cyangwa iby'imwemu ukabishyira imbere by'umubiri bikaza mu nyuma warangije iby'imwemu, ubayeho ubuzima nk'ubu biragira ikimaze kinini cyane rwose. Kandi ngo si mu by'imwemu gusa no mu by'umubiri. Iyo witwararitse iby'imwemu birakubwira ikimaze mu by'imwemu no mu by'umubiri. Mugabo iyo witwararitse iby'umubiri gusa iby'imwemu ukabyirengagiza biraza bikica iby'imwemu, kandi n'iby'umubiri nabyo nta mugisha uronka, kuko iyitanga umugisha n'Imana ya yindi wasuzugura ukareka ibyayo. Benshi rero bariko barahomba mu kutamenya Imana, itubabarire cyane. Ngaho rero simvuge byinshi ngira ngo nuko narimba kumbuye, nongeye kubaha kaze irigira kandi mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi muri no audio ya mbere y'umwaka itunganijwe. Icyo ngomba kuvuga nako namwe ni kwamenyesha yuko hari urutonde rushasha tuzokorera ko muri uno mwaka wa 2022. Ugo rutonde rushasha uko rumeze ndaza kubibamenyesha buri munsi wose mu minsi indwi igize indwi, guhera ku munsi wa Mungu ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu no ku wa gatandatu tuzokwama dufise ijambo nyezina dushimangira ko mwivuga butumwa. Buri munsi wose uzoba ufise teme nyezina ushimangira ko mwivuga butumwa, kugira ngo indwi yose izoze kurangira hari ikintu cy'ikimaze kinini cyane rwose watekerewe mu buryo bw'imwemu kivuye muri ministere ijambo ry'umunsi. Kristo Yesu abampere umugisha cyane. Rero ino audio y'intangamarara ya byose irafise teme ivuga ngo menya igihe aho kigeze hama ukore igikwiriye. Iyi ni teme y'ino audio y'uno munsi y'intangamarara. Ijambo tugiye kuvugana ko mu kanya gato imbere ko tugenda ku rutonde rw'indwi yose rushasha, ndagomba ngo uwumve neza icyo ngomba kugutekerera, icyo turi ko tugutekera muri ministeri ijambo ry'umunsi muri uno mwaka wose. Nta kindi kizaba gishimangiye ko atari kumenyesha abantu aho ibihe bigeze kandi no kubibusa ngo bakore igikwiriye. Ntituzota kubiri n'intumbero y'ijambo ry'Imana, ariko ni gushimangira icyo ijambo ry'Imana rituvuga ko Kristo Yesu abampere umugisha irigera kandi kazi. Twishimikize amajambo y'Imana dusoma mu byahishure Yohana igice cya 22 umurongo wa 12 kugeza kuri 15. Turasoma kandi no mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 12 umurongo wa 13 na 14. Hama tuce tugenda ku ntanga marara rero y'ukuntu rutonde ruzuba rumeze mu ndwi yose muri minister ijambo ry'umunsi. Ibyahishure Yohana igice cya 22 ndasoma nihuse imirongo ya 12 kugeza kuri 15. Haravuga ngo ibyukuza kwa Yesu, iyo ni ndanze y'amajambo. Ehe ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahigo bamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Imana itubabarire cyane. Umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa 13 na 14 naho harayandi majambo y'Imana twibukanya ko Imana ishishikare kutugirira neza. Ariko ndagomba ngo mwene data, uko urushizeho kumviza ino audio yivuga butumwa, nawe ushishikare kurimbura mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe. Ikibazo nkunda kubaza abantu niki: mbega warakijijwe? Ukaba warakijijwe, kizwa neza, injira muri Kristo Yesu kandi ugumemwo. Mbega warumvise ubutumwa bwiza wanka kwihana? Nimba warumvise ubutumwa bwiza wanka kwihana, urindiri iki? Ihane biki kitwa vuba, kuko mu minsi igiye kuza bizoba bigoye ijambo ry'Imana, abantu bazorirondera baribure. Nimba rero warakiriye agakiza ugasubira inyuma, mbega inyuma wasubiyeyo kugirane? Kuko inyuma ni mu rupfu, imbere ni mu bugingo. Ca bugufi wihane ugaruke mu bugingo, Kristo Yesu akugirire neza. Umusiguzi igice cya 12, 13 kuri 14. Indanza amajambo iravuga ngo nta kindi kigira ikimazi atari ukubaha Imana. Imana idufashe cyane. Byose byarumviswe. Indunduro yabyo niyi: wubahe Imana, witondere ibyagezwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese, kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza, bona ikintu cyose gihishijwe ari kibi ari cyiza. Imana idufashe cyane. Hano haratumenyesha neza yuko byose dukora, naho ubona bigushobokera, umenye neza ngo bizoshirwa mu rubanza. Nimba ubona gukora ibyaha bikorohera, ugasambana uko wigombeye, ukisambanya uko wigombeye, ukiba, ukaraguza, ukagunga, ukabesha, ugasakuza, nimba ubona ibyaha bikorohera gukora, n'ucyo bikora ngo nukubera bikorohera, ahubwo numanze utawure neza ngo mbega ibyo uri kurakora ni byiza, kuko ngo ibikorwa byose dukora bizoshirwa mu rubanza ari byiza ari bibi, kandi byose ngo bizotangirwa impera. Ukora ibyiza azohembwa neza, ukora ibibi azoterwa mu muriro, ariko intera y'ukugororoka n'ubugingo budashira
Imana idufashe cyane.
Yesu aravuga ngo hendaza vuba kandi nzana nyingero ngo ngerere umuntu wese ibikoranye n'ibyo yakoze. Ngo hahigo bamesura.
Imana idufashe cyane.
Hahigo bamesura imvura zabo kugira ngo babone kwegera cha giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba abashike kuri wa murwa. Mugabo ngo inyuma. Umugwa wera umaze kugagwa ryarembo rigakingwa abagororotsi binjiye mu bwami bwo mwijuru abanyabyango bazosigara inyuma abanyabyaha bazokugaranirwa hanze ngo hazobimwe n'abarozi abashakanye abicanye n'abasenga ibyirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Eh nimwumve mwibisuma bitavuzwe n'imboregwa zitavuzwe ariko umunyabyaha wese azo kugaranirwa hanze kandi abo ngo bazobohwa bateregwe mu kinogo bateregwe mu kiyaga chaka umuriro ari ugihono mu rupfu rwa kabiri. Singomba ko wewe uri kuranyumviriza uzuwa muri uwo mugabane wabazo kugaranirwa hanze ariko ndagomba kuzo kwinjira mu bwami bwo mwijuru. Yesu akompera umugisha cyane. Uvyumvemo rero usuzuma ibihe bigeze hamurabe igikwiriye usuzume ibiriko biravugwa urabe ibiriko birakoreka wiyumvira ibyo wumvise byose. Nimba utarakizwa ukizwa bikicitwa vuba. Nimba warasubiye inyuma wari warigeze kwakira Yesu garuke mu gakiza. Nimba uri mu gakiza naho wirinde ibyo kagukuramwo wihangane usenge Imana usaba inkomezi ugwane mu ntambara zawe zose unesha kugeza kuri wa munsi. Yesu Kristo akompera umugisha cyane. Ndonera nkuko nari nagisezeranye imbere ko dusozera audio y'uno munsi yivuga butumwa. Reka tujye ku ntangamarara y'urutonde rw'indwi yose tugiye kuzakorera ko muri uno mwaka wa 2022 kaze cyane naco tukirangirize ko Yesu Kristo yongere kubampera umugisha cyane. Nuko buri munsi wose wa Mungu tuzokwigishanya ku rukundo ingene ari ingabire iruta izindi zose kandi ari ibwirizwa rikuru gusumba andi mabwirizwa yose. Tuzoshimangira ku kintu cy'urukundo iminsi yose ya Mungu kandi kuri uwo munsi wa Mungu niho tuzomenyeshanya nimbazo bariho igikorwa cy'Imana kiri bukorwe muri ministere ijambo ry'umunsi tuzokibamenyesha kuri uwo munsi wa Mungu kandi ibikorwa bitatu tuzoshimangira ko muri uno mwaka. Icyambere ni guteza imbere ministere ijambo ryo munsi kuko turakenera ibikoresho kandi ibikoresho byinshi dukenera bikenera intererano y'uburyo kandi turakenera n'intererano y'amasengesho kugira ngo byose bigende neza. None rero kuri uwo munsi wa Mungu kino gikorwa cyo gushigikira ministeri ijambo ryo munsi mu masengesho no mu buryo kizohora gikishwaho hama kandi gufasha imfubyi n'abapfakazi naco ntituzogishira inyuma kuko mwivuga butumwa urukundo ruje imbere. Yesu yaravuga ubutumwa bwiza yarangiza akagaburira boro akagaburira abashonje akiza abagwaye nuko ibikorwa by'urukundo Yesu Kristo nawe yarabikora natwe muri ministeri ijambo ryo munsi ntitubyibagira dusanzwe tubikora muri uno mwaka rero tuzobishimangira cyane. Icyo gufasha imfubyi n'abapfakazi naco bishitse bivanye n'urutonde ukuntu ruzi warumeze tuzokimenyesha kuri uwo munsi wa Mungu abagomba imigisha kandi abihimbaga no gukorera Imana bashire ko bakore kandi icya gatatu kizoba gufasha abarwayi. Yakwara byandika neza ngo kwizera kutagira ibikorwa ku bagupfuye. Hari umuntu wumva kubwira ngo jewe naripimishije ingwara yanje barayitoye mugabo nabuze amafaranga y'umuti kandi aronse uwo muti yokira. Ni byiza kumusengera ngo Imana imutabare ariko nimba ubutabazi bwe buzozana na mukuronwa umuti akanyo gakira bigushobokera ko wamugurira uwo muti wumugurire hama wa muganga nuko aronke icyo yinjiza wa mugwayi nabanyo wa muti agirene akire. None rero bino bikorwa bitatu tuzobishimangira gushigikira ministeri ijambo ry'umunsi mu masengesho no mu buryo gufasha imfubyi n'abapfakazi no gufasha abagwayi ku munsi wa Mungu. Ibyo bikorwa n'ibyo bizokogwa dushimange ku ijambo ry'urukundo nkuko tubihamagarirwa nk'abana b'Imana. Umunsi wa mbere naho tuzoshimangira ku ijambo rivuga yuko tuzoshimangira ku ijambo rivuga ku by'ukubaho k'umuntu icyaha mu isi bona gakiza k'Imana. Ku munsi ugira kabiri tuzoshimangira ku ijambo rivuga ku by'umugambi w'Imana abona umugambi wa Satani ku muntu. Umunsi wa gatatu tuzoshimangira ku iri jambo nkunda gushimangira ko cyane no kwibutsa abantu rivuga ngo twakirijwe gukiza abandi. Umunsi ugira kane tuzoshimangira ku iri jambo
ritubwira yuko ibyabaye kuri basogokuruza bikwiye kutubera akarorero. Basogokuruza ndahera kuri Adamu kuza kurunganwe guwo ibyagiye bibabako byanditswe no muri Bibiliya bitegezwa kutubera akarorero twebwe abashikwa ko n'amaherezo y'ibihe. Ku munsi ugira kane rero ibi tuzobyibukanya ko dushimangire ku cy'ubuhanuzi imburi n'ubuvugishwa byagiye bivuga muri Bibiliya n'ukuntu byagiye bishika hama twibukanye ku byavuzwe biranga umuhero w'isi. Umunsi wa gatano tuzokwibukanya iby'umuhero wa byose no gucira imanza amahanga. Ku munsi wa gatandatu tuzokwibukanya ku kimazi cyo gusenga. Gusenga ubona ikimazi cyako ibi tuzobyibukanya ku munsi wa gatandatu. Uko amezi azogenda kurakuranywa, uko indwi zizogenda zikurakuranywa, buri munsi wose w'indwi uko ndabivuze icyo kintu tuzokwama tugishimangira ko. Kandi ngire ko mbamenyesha cyane yuko iminsi yose ya gatandatu buri ndwi tuzokwama dufise amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28 muri ministeri ijambo ry'umunsi. Amasaha 28 kumurango no mwijoro atakujya atakunywa. Kuri uno munsi w'amasengesho yo kwisonzesha rero muri ministeri ijambo ry'umunsi niho tuzosengera imitwaro ya bene data by'umwihariko hama kandi twisengere Kristo Yesu abampere umugisha. Niki nari nifuje kubamenyesha nk'urutonde rushasha tugiye kuzokorera ko muri ministeri ijambo ry'umunsi. Kandi nongere mbibutse ngo naho ubutumwa bwiza bugiye gutangwa mu ndwi igera kane y'ukwezi kwa mbere, indwi zitatu zose za mbere atabutumwa bwiza bwatanzwe, iyo misi yose 21 tuzoyiriha guhera uno munsi ubutumwa bwiza bwiye guzora butangwa kabiri kabiri kugeza indwi zitatu zirangire turihe zitatu za mbere tutigeze dutangamo ubutumwa bwiza bivanye no ko haro byinshi byari bikiriko birategurwa. Mbibutse kandi ko intangamarara y'uno munsi yari ifise teme ivuga ngo raba aho igihe kigeze hama ukore igikwiri. Nimba ukiri mu byaha utarakizwa, kizwa biki cyitwa vuba. Nimba warakijijwe ugasubira inyuma mu byaha, garuka mu gakiza biki cyitwa vuba. Nimba warakijijwe ukaburi mu gakiza, kizwa neza ube muri Yesu winjire neza hama ugumemwo, guma mu gakiza hamuhanire kukazanamwo abandi. Kristo Yesu abampere umugisha. Dusenga Imana. Ndagukengurukiye cyane Mana ugira neza. Ndagukengurukiye Uhoraho sega b'amahanga, se umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Izina ryawe nirishishikare kubahwa, ubwami bwawe nibuze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ndagushimiye cyane kudushoboje gutangura igikorwa cyawe muri uno mwaka wa 2022. Ntitwakerewe kuko ibikorwa bya Imana bidacegwa, ariko nkwinginge mwami ngo aho wagomba ko buri muntu wese Imana ashika, aho ugomba ko buri muntu wese agera, icyo ugomba ko buri muntu wese akora, ngaho nugishikisha ukuboko kwawe kw'inkomezi, ijambo ryawe nurihezagire kuko riranahezagiwe, ribana ubushobozi n'ububasha mu mitima y'abyumva bose. Ndakwingenge no programa maruzu yibemwe indwi yose. Buri munsi wose uzuhagararane nacu kandi wikorere igikorwa cyawe. Hama nugendera imitima yabumva ubutumwa bwiza bose, nugendera imitima yabazokurikirana mari ibiganiro bizoca muri ministeri ijambo ry'umunsi. Uhoraho yibohore, uhoraho yisanurire inzitiro, kandi mu izina rya Yesu Kristo irimwe amahuha ndakwingingu yaturire uyatongore, iyi komanda ye ndakwingingu yijanjagure icishe bugufi. Ubutumwa bwiza buze bukwire hose, kandi abazabwumva bose baze babwumvire, baze bakore icyo ugomba, nabwo mwami Imana buze bubayihindure nk'uko ugomba, hama byose biranguke, ishaka ryawe rishitswe. Ariko ndataramuje Satani n'abadayimoni mu izina rya Kristo Yesu, natuye agakiza n'uburinzi bushitse kubumviriza bose. Kandi ndakwinginge wezagire igikorwa cyawe n'umukozi wawe, ministeri ijambo ry'umunsi yihagararire, turagomba kubona ubushobozi n'ububasha bwawe, turagomba kumva muri uno mwaka ibishinga n'ibyo abantu benshi cyane gose bakira agakiza kubw'ubutumwa bwiza dutanga. Turagomba kumva ibishinga naye by'abakize indwara kubw'amasengesho azosengwa muri uno mwaka. Turakeneye kumva abashinga intahe y'ibyo wabakoreye mu buzima bwabo no mu bugingo bwabo kubw'amasengesho yasenzwe n'ubutumwa bwiza bwatanzwe n'impanuro zatanzwe. Ingororo Mana wiyerekane, uzunkoreshe nk'uko biguhimbara, ariko ndase ko Satani azagira icyo yirase. Uzu tugwanira uturinde ku murango no mu ijoro, muri byose na hose uzubagakiza n'igihome kidukingira. Nuko Roma nashitse shakajya n'ubugome bwawe mu mitima yabumviriza bose, izina ryawe ryubahishwe kugeza ibihe bidashira, ni mu izina rya Yesu Kristo mbese ajya nizera. Amen.
Nuko nchuti ya Kristo ili nijo jambo jimana narifise nsangira nawe kuri uno munsi kandi kuri uwo wese yumvirije buno ubutumwa bwiza bukagira icyo bumufashije ndamwinginge ino audio ntayigumize ko ayikwiragize mu bandi henshi cyane gose hashoboka mu magrupe ya WhatsApp murimo aho urutonde rubibemerera eka mbere no mu bandi bose mufise nimero zabo za WhatsApp kugira ngo kumbure nabo bafashwe nkuko namwe mwafashijwe hama ikindi naco ndashimira abo bose batubwira ko ubutumwa bwiza dutanga muri ministeri jambo ryo munsi gushishikara kubakuza no kubakomeza mu buryo ubw'inkemu mushishikare muca muri ryarembo rifunganye nico numva no bipfuriza mukomeze gusenga kandi ubudasiba kugira ngo satani ntabanyagire mwitiro ikindi naco turashimira cyane gose abo bose badufata mu mugongo mu masengesho eka mbere no mu buryo kuko ministeri jambo ry'umunsi irakeneye cyane gose imfashanyo yanyu y'amasengesho n'ifashanyo yanyu y'uburyo kugira ngo ibikoresho tuba dukeneye ari ibyapfuye bisabwa gusubirizwa ari bishasha bisabwa kugugwa ibyo byose biboneke kugira ngo ubutumwa bwiza bushishikare gutera imbere kandi umurimo w'Imana waguke none rero kuri mwese Kristo Yesu abampere umugisha cyane hama kuri wewe ari jya mbere wumva buno ubutumwa bwiza ukifuza ko byo kwama bugushikira imisi yose iyo butanzwe inbox iwawe eka na wewe utari bwigere wakira gakiza mugabo ukaba wahisemo gufata ingingo yo gukizwa cyane wari warigeze kwakira gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha cyane ufise ikibazo icyo cyose cyangwa umutwa wifuza ko tugufasha mu manuro cyangwa mu masengesho ndondera ku nimero zanje za WhatsApp akamenyeso ko guteranya amajana 265 99 8 8 32 60 tuzobigufashamwo uko mpamwe w'Imana azobidushoboza kose byongeye ndabibutse neza mwese mukurikirana ikiganiro jambo ryo munsi ko buri munsi wose wa gatandatu windwi twamadufise amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28 atakujya takunywa ku murango mwijoro kugira ngo twisengere kandi dusengere n'imitwaro y'abandi uwo wese yifuza kwifatanya nacu muri ayo masengesho arahawe kaze iminsi yose ya gatandatu burindwi burindwi urutonde ruzohora rutangwa iyo ayo masengesho tuyimirije kandi uwo wese arahawe kaze byongeye mbibuse yuko ikiganiro ijambo ry'umunsi kiriho kuri Facebook kuri page ijambo ry'umunsi ministry no kuri YouTube kuri channel ijambo ry'umunsi ministry genda kuri Facebook wandike ijambo ry'umunsi ministry uchugira search mu pages urabona page ya ministere ijambo ryo munsi ucufyonda kuri like hamuje kuri YouTube ugire search uronere channel yitwa ijambo ryo munsi ministry umaze kuyibona ntiwibagire gufyonda kuri subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza buzora bucishwa mu nyandiko kuri Facebook kuri page yacu n'ubutumwa bwiza bwa video buzoca kuri YouTube kuri channel yacu ubuze bugushikire bizogira ikimaze kinini cyane gose kuko turifuza yuko ubutumwa bwiza bukwira hijya no hino mu nzira zose zishoboka haba kuri WhatsApp kuri Facebook no kuri YouTube none rero nimwagenda kuri Facebook nimwibagire gufyonda kuri like kuri page yacu ya Facebook ijambo ry'umunsi ministry nimwajya kuri YouTube nimwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube ijambo ry'umunsi ministry Kristo Yesu abamera umugisha naho ubutaha mugubwe neza